ne oradu kodwe pa kwa manyo kura to ne oradu kodwe pa kwa manyo kura kendo nutimo nwatima ber wagoe ero kamano koguta kadianga kajimbo kasae utimo nwatima ber. Loji ni en maru. Omiyo kaun ka wamor kodumo ka adwa kao thuolo mara an kaka jakom mar kampen tima ka adwa gonu erokamano maduong' mondo akelnu tim mabende ne wakonyorego. Adwa ni mondo akao thuolo mondo ami secretary manye wakonyorego mondo secretary oterwa through the program. Erokamano.
Thank you, thank you. Na serve as the secretary and also as the general coordinator mar gimoro amora mane timore ka mheshimiwa kaendi. Program achielo madwa nadhi mapiyo wantiere kod ward wa Zakaria Onditi kamoro amora mainitie. Please wamie thuolo wadware kaendi. Meanwhile kobiro tadwa nakaw thuolo mondo ami mama James, mama mheshimiwa Hon James Ochieng Omolo enitiere ka mondo moswa mama karibu. Coordinator, strategic team, and Tiere go bentie bana Tom no resource around. Please, bana Zakari Onditi.
Noga anda mani ya dalane. Kumwono maji hapa ni sahi mabuwe kidicho. Oti moleka kanyo walemo. Kapo doka waje wachi moro kukuka umosu na nukwe uru. Okwe uru.
Okwe.
Domba malka ukwe uru. Nine wachope tariko chiko mani ilando nwacha. Taneno kajo wajo wes nyakach mangima. Ouko kumu nyisa dirama hariki kaka neginye. Kadirama gingi une baba neno. Weule nyisi nyasaye wachini yawa. Mungi kini mari jama nyasaye mauno ganda. Ine miri tuji, ine miyero luodi, ine miyero jotelo. Chumne nyatewa nimbele kodi kange. Mondo mi gik motimo duto ochop kargi tijene mondo wegi kore Jehova Nyasaye awange mondo nen weche modong wawe lweti jichwa kaka jogi mabiro timore daloni otimre buo ng'uono akwayo kuom yie e nying Yesu Kristo.
Erokamano, erokamano owadwa Zakari Onditi adwaro mama Jen Lawi kamora mora menitiere Jen Lawi kamora mora menitiere meanwhile strategic team wantiere bwana Tom Nudi. Thank you, thank you bwana Tom Nudi karibu.
Jowes yakach oyimore ududuto untie ududuto be umor umor erokamano wakaw thuolo ni margo erokamano ahinya kendo wacho wacha chiel ni ya jogo manyo walarore go wakua umodu ben kanyakla modu wati kanyakla sani kolo jemo e wun wa waduto kendonge obagusi enimo tijobru tiyo kaka notiye mokwongo 2013 kane wapogo base wakwongo wapogo gijokmane okduwale korka wabiye jokmane ogochone ome wadwaro ni mama obi otimre sechegi Wesa kajoe, geri ukamano antom nudi, mwa mbora, ilo kamano.
Owete wa duto tema neringo kwa Mheshimiwa James Omolo during ODM nomination, please, bwana Kasam and the rest, wabedu machiuni kai. Mama Jane Lawi, wabedu machiuni kwa Mheshimiwa James nitie. Uchungu ne women mani nitie, bwana madam Jane. Thank you very much, Benta Nyagoro Mwajadina, Bia Machigni Kaindi. Adwano wa dee step machelo. Ne wanakodi team kubwa, manao plan meetings, manitu timore kaindi. Japomara, thank you. Village admin, dutote, wana Evans, kod Madam Elizabeth. Aneno kanitie, Mama Chimbli nitie. Wapamle urunyasa yuko mjasa, yuko mjawagi dutote. Gintiere Machigni ka, kore almigi tuwalo. Jakoma team kubwa, just a minute. Thank you. Yena mando akao Madam Elizabeth Mother Wakonoa Mama Chimble the department mare.
Where were from there?
Nasai ber! Nasai ber! Maeno di cheng makebe mwakao tuolo mwono wakone nasai ero kamano kumi yole latima nye ndoke ber! Yewese kajumor! Umagusi ya rumo! Kime marike makache ya rumo! Waj marike dia rumo! Wedute wanjo katako! Kau kamano na noko jimili jikaruaki!
Bwana Yesu asifiwe. Opaku Yesu. Ndu ngani chimili anti andingo panga. Adwa duwa kode Jehova Nyasaye wa ero kamana. Nyasaye pomiyo kimaka mao chimore. Nenya kwara jem. Kachien kod mama nyandingo. Kachien kod kobuta. Kadiyama, kasae, to udi chema nyomyo wa sabota kukumero kamano. Ado wacho dunia, denje msio kuyomu to okunada kandingo. Wanyo chikinego wakiminti kagiri kode sokan chinti chadek. Kau kamano, aonde mangeni manyalo wacho, waru wako jo waduto, manye okusabotwa. Kimanye support wakoro wadwa media gula di akwayo ni odiching makawono yuze waduto une kaka James nyalo daw akwayo rukamano ni jande ingo nyol pesa to pesa kutiyo nyasaye mundu kwetu
eyo makende adwa ni mondo rwaki o wadwa Evans village admin mara kodingo village karibu sana
ODM ODM
6
piece 6 thousands give me go lego ODM ODM Mheshimiwa Ochemo congratulations it has been a long journey wagone nyasero kamano ni wachopoka mwachopeni ada wacho weche makama
okange okare chief marwa nitiere, but the crowd is just too big. Okange ni entiere ken chieto waru wake, en chieto waru wake. Ada wachunia, sirikal makoro watie ni, en sirikal makoro nye wange, en sirikal marsiut. Rongwa winjore, all this law, sanikoro wakundi yware sirikal, ojemo we are going to deliver, because waditi okanyakla, ogeji moro mwadi yware goro, kaka administrators, idio momalo, chikelo, twa implement, kwa kakilokore. Rongwa ye goro, wa ye goro, at long last, we have reached our destination. At long last, wachopo, kanan kumalicho waduwaro, okwati yuare kendo, Western attack is going to be blue. Let's say munu guwedu.
The local chief, bwana, Tobias Polo, kamura mwana bintia karibu, waro waki wawetu olone our chief, ebu chief, bwana Tobias Polo, warecognize tieni, wako mbuni mwadibie podium kone. Kao kamano, to, what are the step achielo? Mondo kora mi mweshimewa, James Ochengo Molo, odi introduce family mare, odi introduce jok mane gintiere godo machigni, mane gintio godo, mane gringo godo during nomination, kao kamano, elo team ni duto te, okwanyalu woyo, wadi loso nyasi maduong kabisa sangoro primary school, wabiro loso, wabiro timo timbe waduto te, kawono wabiro manuko aero kamano, nyasayo gwedu, Joka sae duto, nyasayo gwedu. Kajimbo duto te, nyasayo gwedu. Kadianga, nyasayo gwedu. Koguta, nyasayo gwedu. Jiduto te, wan kamora chela. Pao kamano, ye namuna kautulo, amimu eshimiwa James, Ochieng Omolo. Kaini mpru itimo, aspirant duto te.